Love me. Sanibonani bafowethu esirgwane. Niyaphila. Naze nabahle nagqoka kahle nezwa. 2024 nivote kanje ngoba nivotile nezwa. Ake ngithathe nje lethuba ngeke phela sengiyadlala isixhumane sasophongolo thiwa ngiphuma istage inganibingelelanga ngithanda kangaka angisambongi nobabukhali ongibize ukuthi ngizocula la ngeke kuze kwenzeke lokho ngeke ngivume angisesilo nje kulelu zinga sokuthi sodlala isixhumane siyaphuthuma cha ngamanje kuthiwa ngikhuluma kuze kuso bafethu ngiyanithanda nivotele eqembu lakithi wabuthelezi ngoba buthelezi mina mpongweni ngizala wasimelane le washoba nezo lenkatha le yakithi wabuthelezi nivotele nezo ukhuluma ngikwazi ngabe ngiyakhuluma ukhuluma ngikwazi ngaze kushaya ingoma sengishayile ingoma ofisha abakhulu sengiyahamba ngiyanithanda niphathe kahle papa yini
awusibonini madoda awusiyabonga koshenga siyabonga koshenga alright.